Uthobani ebesefana nebrother kum. Ebesefana notata kum. Ebesefana ebe into yonke kum uthobani. Andiyazi ba ngoku. Sawu. Ezo zinto besithi sizawuzenza. Sizawuzenza nabani ngoba uthobani engekho. Uthobani undithandile. Undithandile uthobani. Akekho umuntu ebendithanda ngathi umthobani. I didn't tell myself that Thobani is no more. Kuba uThobani ebesanda kusuka apha kum. But ke eziba ii-calls zimane zifika. Yade yazofikelela uba imanyani uThobani kum uswelekile. Andikayibhelieve even now. There were so many things that we talked about noThobani ebesizawuzenza. Sobabini because bekufanele ba ebethenga ku end of May uzawubuya ukwenzela ba sizokwenza zonke izinto okufanele sizenzile kodwa ngokuthobana akakho andiyazi manje zawuthini
apha ku Easter's April March Thobani belapha he was standing just here talking with us giving us advice. Thobani was a great somebody. Thobani was a very motivational speaker. So, I was able to motivate Thobani. Even if umdala kunaye, Thobani was a motivator. So, Thobani, this is a great loss to this family.